ngatse kugira ngo ansenye yampaye byizigiro bisuboke yambere yamaboko mu bihe bikomeye yabanye nanje ntiyanyubatse kugira ngo ansenye yampaye byizigiro bisubugingo yambere yamaboko mu bihe bikomeye yabanye nanje nahise yose yovaho ijuru naryo rikavaho isezerano ryiwe rizohoraho ibihe byose kuko umwami azo ntabara sinzomara mara habe namba intambwe zanje yazagure inzira sinzomara mara habe namba zora ngenda mu maso hanje akeye yabamubaha nabgatererana n'inshuti dahinduka aduhe ibirenze ibyo dusaba nawamukoreye yikore y'amaboko n'inshuti yabamubaha nabgatererana n'inshuti dahinduka
Yeah.